Mi nuanom Ghanafo. Me pesa me ka asem bi a esi ewo magrabo mu efa mi kunu ho kyerɛ mu. Mi shia mi kunu wo sukuu pon mu. Na oyɛ bɛre mabrane a osan ye nimfo papaapa. Me ne no tena ho kakra. Ekosi sɛ onya adwuma ewo sika kra bia yɛde ware. Esan sɛ na ɔwɔ ɔpepa ne etu ho akyɛ ɛwɔ n'adwuma yɛ ɔti. Na n'adwuma mpanifoɔ nyinaa pɛ n'ase. Ɔde n'adwuma no kɔnkan paa. Enti ɛnam so ma onya abɔsobɔdeɛ bɛyɛ otitirani baako wɔ adwuma no. Ɛda n'anwummerɛ bi. Ɔne me mma no to anansesɛm kakra ansa na yɛrekɔda. Anwanwasɛm a ɛsiiɛ ne sɛ adeɛ kyee no na me kunu ɛda so da a ɔnsɔre. Enti meyɛ sɛ menyane no nanso wangye me so. Na ne ho ayɛ nyuunyuunyu. And now I had din so. You know, so I catch she. Me drew me cutting a choir is a be a bay. And almost so the toes of semi rare woo. Now come my area and I'm with a bros also now you come no. If you watch it, Ebesinne mintumi hye me ho so e wo ya wa me fa mu sada no me sure sa semi amo manfo ni na hu se oneni beko ebusiafo a ene adofo a omo wo mojabro so ya rei mu maye ni na yenye ye hu ye hu ahwefo mojabro so em bon kaye enti mo maye nkwaye resabie bia epeye bia kwotwe ye pressure enye bidamasi.